In relation to the question of whether the Minister of Energy and Meteorology is aware that there is no electricity in Makgorana constituency except for Mapoteng area, the Minister of Home Affairs, on behalf of Minister of Energy, said the ministry is aware of that issue and is already working on it.
Boemombona lekala la matla le ntse le sebetsana le taba ya ho bona hore ditshebeletso tsa mtlakase di arothela kapa hona ho anela mabatweng ohle a teng ka harona. Me lekala le sentse le sebetsa le etsa ditukiso hore ka ha go le batwa le no la Makgorana selemong sona sana sa ditjhelete ho tlo ho hokelwe mtlakase motseng wa Komakoma.
Apart from that, the Minister of Police, Honorable Mampo Mokhele, says as per investigations, it appears that Maputo Police did not receive any report regarding issues of a person who was beaten up by police accused of wearing political clothes.
Pale ha o le jwalo ke ntse ke lokolla monga potso hore mohlomphei tseleng senekane hore a ke a ikopanye le mokamedi wa Maputo wa sponsor sa Maputo ha e bata ba e jwalo ikile a ka ba teng me ba ke ba sebetse mmo.
Tiang Maraisani, LTV News, Parliament.